Hine wale mademsu wanapenda nga chuma. Maboyfriti wamependa kulima. Wakipitia wanaguruma. Wamlambe.
Wamnyonye.
Wamlambe.
Wamnyonye.
Wamlambe.
Wamnyonye.
Wamlambe.
Wamnyonye.
I go by the name Swatomi Wanzee. It's a Wamlambez challenge.
Wamnyonye.